I would have so many questions. I wonder if we'd have a connection through the years. And I like to picture our conversation, natural and sophisticated. Maybe we transcend generation and just be real. Wish I looked like I knew what I was doing. Everywhere I go, I'm a monster. They don't like the look of me owning my dignity. Sometimes you want someone to talk to, someone you have lost and now haunts you. Maybe they have the perspective you're searching for. But I guess the self-awareness is sacred. Sometimes you're just not gonna know. Sometimes you've got to let go and move on. Da 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 da